Paiwama, ai te no, ai te no, 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 Paiwama. I can't no Paiwama, 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 I didn't know Paiwama, I didn't know Paiwama, I didn't know Paiwama.